Musauza mugwi wa magara yang boys umaze kugenda harasigaye utubazo batari bake bibajije yuko ibitsindo wahora utsindira ari byo byabuze hanyuma mu gukamera nk'upamye urabize ziki ubu kuba wagarutse muri uno mugwi hari izindi nguvu wazananye kugira ngo umugwi ushobore kwegera imbere
twebwe nguvu turazifise kandi twari tuzifise nguvu turazifise kandi nyinshi gusa nuko hariyo bamwe baca bashaka kuzigabanya mu buryo butari bwiza nabagarikiza uravye nk'umukinyi wo muri premier division n'umukinyi uramureka agakina karondera ivyiwiwe simba kuca umuronderera ushake kumuha amapenalti y'ubusuma izatakoreye mureka akina atsinde basi kubera hariya champion izotangura mu kw'icyenda muri septembre urumva nizotangura hariya twari twagiye tuwe champion iheze kubera baduze mu cyicaro cya mbere umwaka twari tugiye rero batubone kubera abo bazotaha itariki 29 urumva management y'iwacu itubwira ati mwe nimutahe mwebwe reponse yanyu izotanga kwa mungu hama mu kwindwi muce mugaruka muri preparation.